murakoze kubibazo mwagiye murabaza nagira mpere ku kibazo kijanye na Francine Landry yagarutse ko jewe nari nabivuze bavuze ngo hari itegeko ryasohotse mu kwezi kwa gatatu wakabasiga amezi make ngo eske ngubwo nituriko turabona yuko menga ngo Francine yaracerewe ngo hari cizero ugarutse kuri bimwe navuga hari akarenganyo kabaye kuri Francine n'ubu dukiriko turavuga yuko yarenganijwe kuva na kera n'ubu bikaba biriko birabandanya mega wewe nk'ubu uwo guhimiti ngo nunywe utagwaye wonyo mbega nyungwa kugira ngo akiziki hari icyo agwaye niba yinywe nabo ayinywe iriki mbega ho yo bari karabinywa hoho yo kubwira ati ndi kumuti wirondera kwiki ni ubuzima bwiwe n'amagara yiwe nico gituma nguma mvuga ibintu by'amagara y'umuntu yamurekerebe na muganga abandi banywa imiti kugira ngo banyaruke wo shaburo guha umuntu ukanyumuha imiti ngo kugira ngo agende bukebwe kandi twese dushaka kunyaruka wumva ivyo bintu bihagaze he jewe ntavyo nshigikiye mugabo Francine ni yabikora arabikura mugabo je ntavyo nshigikiye kandi namakungu ntavyo ashigikiye nagiye ndabamenyeshe yuko Federation Internationale y'Iwacu y'Athletisme ariyo yonyene yazanye iryo tegeko kandi nagiye ndababwire yuko Francine mu bivuga mu gifaransa a défié la science yarabavuguruje kuko ubwa mbere bavuga yuko ngo Francine wavuze semenya yuko bafise ngo avantage data ngo kwiruka imetero amajana ne gushika ku metero 1600 sivyo babona yuko bidashoboka yuko hari umuntu ashobora kugira ivyo bavuga ngo avantage ku metero zirenze jese ndavita avantage ndavyita ishaka Francine yerekanye ishaka ridasanzwe mu kubereka yuko naho bamwankiye kwiruka imetero 400 gushika ku 1600 ashobora kugira ibindi yamaze hafi umwaka n'inusu yarabibabwiye muri conference de presse ayo gwaragwara kugira ngo atibiro agire nte arati barashikaho abatarukuru du monde muri ayo ma distance bamwirukanye none mushaka anywe imiti kugaruka hamwe bamwirukanye anywe imiti kugira iki no nibemere yuko bihenze barihenze rero ivyo uvuga ngo amategeko nawe uri kurabivuga gucyo nta hantu na hamwe wasoma izina ryiwe naje nta hantu ndarisoma na hamwe imwe vyo kuyibwira nta na hamwe wewe uchu mushiramu mga urumva wowe waramushizemo none jewe ntazinagiwe ndabona gushika uyu munsi ntazinagiwe ndabona mu gihe ntararibona atari wabinyibwiriye canke umuganga wiwe jewe lisansi kuba tachonse kandi umuganga wiwe ntavya zokubarira nico gituma jewe amagara y'umuntu ndayarekera we na muganga ni yashima Francine kubivuga muramuhamagara bivuge mugabo si jewe nzoza kubivuga nivyo byo kuvuga ngo unywe imiti ndabivuga yuko je ntavyo nshigikiye naho yo barimo ntavyo nshigikiye na gato umuntu atagwaye ntanywe umuti hanyuma mwavuze ivya bourse olympique navyo nyene ngo mwarabonye kucegeranyo na sinyeko nabivuze ako mpeba batatu ngo bagire rimwe kubera ubumwe ndahumiriza nkafa kuvyemera mugabo nabivuze yuko naho ndabisinye ntavyemera abisinye mugabo sindavyemera kuko iyo ntasinye bagiye bandi batatu baca baburiramo ari nabivuze nuko ngira utari wabyumvirije ari nacyo gituma mvuga nti nibabe batwemerera twebwe bene aba athlete twebwe tubandire na tubakurikirana imisi yose komite tekniki gakorana ikabaha amazina uko akurikirana turafite tableau dukoresha wasamete tukamuha manota wa 200 wa 800 gushika turaho umuntu afite amanota menshi tukaca turaba n'imyaka mbega zogenda gushika rya hama kuri aya makriteri akoraniye abapfasoni n'abagabo b'abantreneur tukaca dutanga iyo liste rero bategezwa kwifata uko bategezwa kuyidusubiza cyangwa bafate bamwe bareke abandi nivyo navutse twebwe nitwe tubazi hari wavuze ngo ama minima ngo bayasoma ngo kuri ntuzenye ya F none ama competition yose abadana transparence uyasoma nyene agize competition nkubu nka Thierry yara yagize competition twara yibo yagize 1325 naho yagiye turamukurikirana ko numwe numwana w'u Burundi turamukurikirana agize 1325 ejo nabandi bari ko bariruka imyanya yabo iragenda bakagira ranking iyo ranking iriko ni partout le monde mugabo n'ubu cyuvuga ngo kubera ari muri ranking ngo ntandamushira muri championnat du monde ni federation twebwe nitwe tuvuga tuti la liste tuguhaye ni iyi urashobora kujya kuri ranking uyu munsi uri harya ejo hakazi ki ukaba indiscipline cyangwa ukagira ikiniki twebwe re communication za federation internationale n'abathlete baziha twebwe ntibaziha no kuri seno kandi abathlete n'aba federation turabasangiye na seno hageze Jeux Olympiques mugabo nitwe tubaba hasi bo babiha nitwe tubizi nitwe tubazi nitwe tuzi uyu unye naho yagize umwanya mwiza i Monaco canke Paris turafise des informations yuko atari en forme du privilégié naka uko nitwe tubakurikirana si seno ikindi kibazo mwabajije cyari kijanye na Thierry twokora iki bash jewe n'ukuri nibaza yuko kwigisha umuntu igenga buntu uti bazi mu kirundi twebwe uvutse uri umwana baraguterura akakwereka izuba umunsi wo kugusohora bati mwana ngubwo Burundi bwakwibarutse urabukorera ubugwanire nivyaba ngombwa ubwigure izo nzira Thierry yaciyemwo jeo naraziciyemwo mu gihe tutari dufise Comité National Olympique batunga Teodoro barabizi barambubwene gihugu aha na hari bwabo vyarananiye ko mva kwibanga nta ubwene gihugu bw'u Burundi byaranse uwo ni jeo uyu ndafise ukunda medzi twokora iki mu kubanza twigisha igenga buntu kwigisha gukunda u Burundi muri uka tugiye muri championnat du monde cyangwa muri Jeux Olympiques turafata idarapo tukavuga yuko tugiye guserukira u Burundi kandi jewe sinibaza yuko hari amateka menshi azoronka nkayo yoronse nga iyagiye ivyo ndabizi hariho umunonotsi wibabaye wa kabiri hariho umunonotsi sindamuvuga izina yaragiye kwirukira igihugu cha Qatar ariruka ahejeje anakurya uri kurajya ji ukajya uhejeje cutahari baci bamubwira bati warakoze bye dusubize passport yawe gende wa mugabo nikindi hariho komite muri federation internationale iraba ibijanye no guhindura nationalité mwavuze muti mbega ntiyoba yararetse seno yoba yamuhetse kumuha bourse yabatuzi nka ikizovyarejo ntawo yuhira Jesse nibaza yuko twebwe tumukurikirana imisi yose nta muntu n'umwe yigeze yibaza yuko bizoba igihe ahindura nationalité yaramaze iminsi ngaha mu Burundi turagira ni conférence de presse umenga mwebwe muri bamwe mwaraje tumutera iteka tumuha ikidari tumuha ibiki ku mateka ariko aratera igihugu aravuga araryoherwa yarabahaye ama interview murabika murashobora kubisubiramo wari kuri yumvira yuko seno yoba yari ibizi ko azohindura nationalité je ntavyo nibaze ntavyo nibaze aho nuyohera umunsi ikimanaka uti je ndabona yuko menga uyubunye ntazuba mu Burundi ejo je sinibaza yuko hari umuntu yarabizi kubona twebwe tumukurikirana hafi aho bagirana imyimenyerezo babana abantwenere biwe nta numuvyo umuntu yarabizi byaje nk'igiturumbuka sinzi ko hari kibazo no bantishuye agahombo ego nivyo urumva mu gihe twebwe twamureze kuva ari umwana tukaba nkuko komite nationale olympique yamufashije kamushiramo uburyo federation nationale kamushiramo uburyo hanyuma n'igihugu kikamushiramo uburyo hanyuma hageze mu gihe tubona yuko yotumariye ica tumarira la visibilité yiwe Burundi tukayiprofita hanyuma ntibibe ako nagahombo mugabo sinzi ko mwabibonye jo ariko ariruka baguma bavuga Burundi kurusha Espagne bati uyu unye aho ari mu Burundi kubera umva izina ryiwe ku mu Espanyol ntiribaho hanyuma akacavuga ati yahora ari mu Burundi ubunye ni mu Espanyol nimba yumva n'ukuri mu mutima iwe bimuremesha nagenda amahoro mugabo nagahombo nivyo twarareze kumwe bavuga turirera amahanga ngira muri Espagne nitwabona na president de la federation espagnole mu kwinyu bavuga nti twebwe mu bisanzwe iyo tuguhaye umugendo uraduha inka apfuma dukuye nivyo no vuga pa raporo ya gahombo tuvutse bakwereka bagusohora hanze bakakwereka izuba ati ngubu Burundi bwakwibarutse urabukorera ubugwane n'ivyaba ngombwa ubwigure n'indero ubufise muri wewe n'ubwene gifise muri wewe twebwe no kugirageza tukigisha ivyo bita patriotisme l'amour de notre patrie ukabibigisha nk'ibi twama turiko turakora tugiye hanze ukamenya ko giye guserukira idarapo giwanyu hamukamererwa yuko ni watahu uzovugirizwa ingoma ari iteka kuri wewe ari iteka ku muryango ari iteka kubo mwiganye kubo mwagendanye nivyo umuntu yogerageza kwigisha igenga buntu gukundisha igihugu umwana kiri muto akura biza ibirenze ngaho vyongora mbwana mwebwe nibaza yuko muvyumva yuko kugira ngo umuntu atubwiye igihugu tubonye abanonotsi tumaze kugira ingene bangana hakaba kuva tubwiye mu mashyirahamwe mpuzamakungu kuva mu mwaka wa 87 gushika uyu munsi akaba ari babiri gusa nibaza yuko inyigisho z'abavyeyi inyigisho zo mu ishuri inyigisho z'abo mwarukanye zifasha nazo nyene cyane